akiniambianga kwa maybe hata akiniambianga majogos boys.
Unafanya nini?